Elumai, napata raha kiwa na wewe. You are my star, usiende mbali. Napata raha nikiwa na wewe. You are my star, usiende mbali. Bila wewe tambua siwezi.
Niwe nawe siku zote.